uhambo olunje mhlawumbe ezinye izinto beniziva ningazazi kodwa ngoku ningena kuzo ibuhlungu ke into yobona into ubungayazi senze ufuna uyenza but uthi sowulapha phakathi ixaki ingabilaa ndlela ubuyibona ngayo but umntu nomntu endleleni yakhe makamcela uthisho into yokokubana makamphelele ngoba le ndlela ayilulanga ayifuni bantu bagevezela amadolo ewe kumnandi ngoku ngoba sibazi phaa phambili into yokokubana kukho ntoni na zenithi ke xa ningena kolu manyano umntu anyathele ngokuzona kukho iveterans zeningathi xa zithetha nami kuvela ubunina but zenimcela uthitho into yokokuba zithi zawufika umntu nomntu abe nentliziyo ethobekileyo ngoba ukuze sibheke phambili sinide abantu abathobekayo zikhona zona nizawudibana nazo nizawudibana nabantu abanezinto nizawudibana nabantu abangenazinto sithi ngenani lo nyaka ka-2023 makuthi xa kungena nina libe khona ihlumele emva kwenu ngokuba sizondelele loo nto into yokuthi ikhuli xa umanyano ayiyocala ndicala nikhumbule into yokuthi umanyano ayiyocala usilele ebulungwini bakho becawa ube phambili elimanyanweni but kulo unyaka ndicela into yokokuba nimcele uthixo ubugquthigquthi khona bukhona and ndizodibana nabo kodwa nimcele uthixo into yokuba ahambe nani endleleni imilomo yenu niyibophe ngemikhala ukuze ze ningathethi nantoni na ngoba siyathetha ngemilomo yethu izingathi ndakuthi kuwe isiketi sakho noko ngoku sifutshane uthi wena hayi bakhona nabanye uzilibale wena into yokokuba uyafika usafuna ufundiswa umandi ke umntu oqeqeshekayo nizawuqeqesha ze ndilivumele uqeqeshe xa ndizayibuyisela kuwe mwami thixo ndithwale thixo ndibuke athi uthixo ngexesha beninkqonkqoza zikhona zona izinto xa seniredini njena ngoku vumelani uthixo amane nithantasa apha endleleni nizawude nivuthwe nivuthelwe ilizwi likaThixo ngoYesu Kristu inkosi yethu amen.